ma yikhulu yesina nezokusiza bese umsambo walinyuka ehe kuyifuna ukuthi ivolume iphambi ngiyasikenzela profeti ngenzela ukuthi wathi ngashuthi yabami nokhozini selo ngafika 2010 laleli angikaze ngibingelela ngikaze
hew ngibingelela abalaleli hew
ngikaze ngibingelela maze ngiqalile ngithi zodistekho leli ngethwana ngiyabonga ngiyacela yazi ngishiswa yini. Do you know what he said? You shoot a bit. Look at him. Who's a boy about to be in this year? Then I was well, I mean, I said, it is young to look at him. Get him in a one satan. Who's a car into the lamp? Look at him. You walk with your job with a man. What is his? In a way, what is his wish? Oh, would be going up and take. Switch it off. Go back to my shop, Moshu Petro Luaco. What was his car? That truth will set you free, but it will hurt you first. If we tear off, Mamu would also look so fit to rise. You bitch. Ma, Samwagi, who's a steady look for it. You bitch. Gavian Tem. Get a man, Sifarele, the man, Umoshis Katsako, a Mosh Petrol, a Mosha Yongi. How would Holly get obsessed? This is too much of the youngest meaning now. Stacy, to chill it in the meeting? Sure. I see Shane is that. Okay, Mama Fetch, Tala, and Mom, and thanks for coming. See, police once again, Uba late. Man gets a good mood of it to rise high. Ungazithulayiso sokhezwa kulwele ukuthola izonto ekhuluma ungayenzi lokho sizolwa nemsamo yasemakhaya kusi into esikusontise 20 years awunalutho suza khulu ngifuna imo ngalazi
hello Bangladesh Jesus
kyaphela kodwa abantu abasinga besekeke mangento oyihlafunayo nje ukuthi ukuhlonipha nje uyikhiphe. I will keep. Come home. We are fully permitted. You know, you said that I was also. No, I'm sure we are fully permitted. I guess. Ingans are careful anyway. Umi and Wako, no, but Wako Bimlanika. So, tell me what you do. Go back to Paramsa, who would say, I'll see it. As a machine is go. Okay, what's this look? Sissy, nonsense. Kwenye kala za, kwenye muto za, ha? Nje, uti?
Oh, nani la kwa?
Nato.
Nasipo. Nasipo hosa.
Nasipo upelo sipo. Was. Was? Uta ima wait. Yasi kwa zatani. Ngiyazi, abantu baadhi tiba sanga ni makani. Ngiyazi na mbwa sisi yangu mizelani. Yasi mshaga. Chini. Kati ya peta gini. Come on, my lord. No, sis, can it? How shall it be? He went to my home. He got your key to go down. Get your peace. I'm going to go down. Next to my one. Obama Munyam Shanga also tell you chaos. Obama Munyam. A shy Santa, the civil rights movement, the Santa Moon is like. Okay. I say, you know, I'm a passman, send a calabas. Sing up calabas, a scaling of it. Gizzo Tata 15 minutes sharp. Could one of us for a pumelian at the back? It's a general. I'll be beside ya, so simple in work. Spam. Yao song is my bed. What could my work? Go as a shaggy scatty, a mawashaya by. See full words and so you pume. I was about to be so sick. I mean, the master can be so sick. Full of women could kiss, and say, he said, get hey. Paramis Sanja say, by Yako. Who's holiday? Is that a salami? Sigamaki. Pamba isandla sabani? Usiholde phezu. No angizwanga isandla. Ngokubukani angishonge isakho. Ngithe isandla sinamakhe. Ezandla bangenza le. Phezu. Eshisa isandla sinamajolane phansi. Hayi sakho asinyuse futhi. Asinyuse. If he's a new sack or new sack person, if he's a sack of cigar, my cat, pants. Give you a sack. Oh, did I get my pants? Is such a cigar, my cat, you are a person. So the person is that. If I tell us, I left in the right to a crew. He might want to know what is that as he pays. No man, I show Paramis's sack of the Paramis's stomach. Song is that a Nessa Kosijani? Rule number one, put a 10 minute to say. Rule number one, Mouthful Bapezo. What Paramisu Moon to Zoluana? What was she sitting at the moon to part to Zoluana? Tina Sama Africa, Devu Bambuda and the Saka, who hire my about the Susana the Saki. Maspumana, Tina Kumaga. Don't come back to my mask. Go with your soup for dinner. Mount you, Sister Sanders, come back here on the new game. Was she somewhere? Mount Petu da, who shall move to Mario and Sanders up with Sanders in door? Sister Puma, who are pinned to come in the gang? Mount no guy, old Cafus. Go on, must Kuntesu introduce a pamela. Usuila mit. Una pin to Kumigabi. De Kamalumumumumut. Uso memes of Kuruma boy, got his own Makilan.
Here goes Samu Abraham, Masha Tanosara. Here goes Samu Abraham, when the sun means up. Here was Sanuha Gari.
Ubasi won't go to Ingani Gamalum and those Obabum Manosas. The young kittens will look at us. Was what Abraham was shaken of Sarah. In Tombiak, his son means Gogu Hagar, Sazalin and Ishmael. In Gandhi Gabum Nanoko Yazas, Eda and Yazas, Ezokulas, House Has. Those are the things that so you look at us before Spumelen and Pin again over the Buffalo Guinabati for the Pumelen. I said, this is a little bit without a cool assassin. Okay.
In Pumelo Kala, 11 minutes. Pumelo Kala, Pilueni, it went by Umisoga. It went by Ubi Gold relationship. Nabatu Babin, Babina. Umarafagi TS, Marafago Sofo Bizai, Marafagi Screams TV. Umuntu obusisiwe umuntu onoma wakhe amthande noma amthande ngibe nesithando sami esingonile ngikade sigonile naso siyamgona ukuqatshuwe kokhiso nginasizathu uthi emsebenzini ungathuki ukuthi bethu impumelelo ila uma et ufukethe kwenzela abantu kunini uhleka abantu yakhala kanti yakhala kanti yakhala wafa manje ma ungafa manje that yekusabuye yeke ukwenzela abantu ngisangena nje kuma relationships kuqala impumelelo ila unesithando sakho uNkulunkulu sekubusisile ube nendoda ekuthanda nawe ethanda akekho umuntu ophumelele njengaloyo ngoba kubuhlungu ukunconywa ngaphandle abantu abawumiliyoni kanti uhlinelwe umuntu oyedwa uhlala naye endlini akhulekani nento sekukhole ngishile ngisafuna ukuyingena kubuhlungu ukunconywa abantu abawumiliyoni ngaphandle kanti uxeka umuntu oyedwa umncono emsebenzini awasamuhle masibangafunjani kodwa umuntu othandana naye endlini uthulele bona isilima nje ngiyafuna ngilikhulume iqiniso angizo nizosonta noma ngimtshela iqiniso mina ngisontisa manje manifuni ngisontisa mina manifuna ukusonta ngangisontisa manje nikhale futhi ngibeke izandla ngiwe phansi kodwa uvukuhle ngayenza ndoda kubuhlungu lalela kubuhlungu ukunconywa eminyango kanti endlini yakhala buhlungu it's very painful kuthiwa thandaza kanye ma uzoya empini thandaza kabili ma uzoya olwandle thandaza kathathu ma uzongena othandweni try once to go to the war uNkulunkulu uthi umthandazo wakho uzotshela ngegama likaJesu ungayivumi ungayifika inhlansi baba ngisindise owodwa ungayifika inhlansi pray once to go to the war pray twice ma uzoya kwilwandle see ngoba kumoshaka lapho ithi uqinise umthandazo bese lithi thandaza kathathu ma uzoya othandweni wawagili umuntu othandana naye ngifuna ukubona namasekheni wakwabuza ubuhlungu othandweni ukulalela ungasakhaliswa izitha ukhaliswa ukukhaliswa umuntu othi uye la oyengikhisa sebengathi kuphuma ugezi ngamadlebe osenenjani wake wakhaliswa umuntu othandana naye ikhulumani okay. Asibuyeke. Mhlasana uzophumelela. Yebo Mathias, yeka eh. Bangcono abantu abahlala emthondolo begonene. Kunabantu abahlala ku 9 room kodwa bakhulumisana. Bangcono abantu abahlala emthondolo kathayele lithi imali lethu bangumsipho. Kodwa isithando sakho sikusikonile iy'ngane sithi ba sithi baba nobaba uthi banta bami kumnandi kunokuhlala kumaroma amaningi kanti anikhonisana ubese wenzela abantu kubuhlungu umuntu okwazi ukuthanda ngoba kukhona abantu mani babili akwazi ukuthwini akuthenge iringi la 80,000 nothando la 15 rand iringi yabiza kodwa uthanda lokhu next week masibuya sinezinto esizoyikhuluma ngenxa yesikhathi sibambezelekile masifika lapho ba kunento engifuna niyizwe nami ngisisile but ngisazoyisho khululekani when it's come to love othandweni bafethu sizoyixoxa-ke nezinto zokuthi sihlukanise phakathi ko-confrontation versus communication umuntu wakithi akwazi ukukhomunikhetha kodwa uyakhonfronta akakwazi ukuxoxa kodwa uyakugiva hhayi lalela-ke phela ababakabafuna sixo akuyona ixoxa usukemgiva lalela-ke lolo ke umuntu wakithi akakwazi ukukhuluma inkinga ingekho ukungibambe ngezandla nesithando sami njengoba sithandana bekuthi kunomama ona engathi makuthiwa uxoxe ney'ngane zakho angazi angathini ukwazi ukukhuluma ngoba seyibhedile sizalwe nje nayo izalwa senjalo. Isifuna sikwazi ukucommunicate. Khoshwana nama DSTV nama TV neimoto ezibizayo kanti ngithandana. Ah, yimpendo lo. Into yiphuphu.
Kasi kodwa ebizayo. Mangihlele nezikhala phezo. Yabukela abantu phansi.
Manikhumisa. Khona abantu bathi babesuka endlini bazobofika esontweni nabaxoxe.
How
Honey. Don't be so honey. I don't like it. Indoda i-interpreta uthando lalelwa hlonipha phela once wangayilalela indoda lalela two ungakulingi unyane into ethandwa indoda yakho ngoba uyoza umzimba wayo kodwa inhliziyo yakho uyithola
shaya
lalela sipoto nawe ngikuhlebele noma ningifake mahala nosidlela ama-sports lalela hayi mina hayi bangiphatha kahle ukuthi ba-committed sinezinto sizoyiqoxa nani zemali relax bangiqeda la sizongena emalini uno-finance no-romance sizongena ngeke kuthi khaya ingena manje umuntu ndamhlalifa noma ndingangayisihogweni vele mphakathi okay sokuxoxa noma sangena lalela lalela umindo lalela uma kulingunyanye into ethandwa yindoda ngabe ubaba wakho umalume umkhulu iko yakho umyeni wakho mhla wangayinaki into ethandwa yindoda awusoze wayitaste inhliziyo yayo kunabantu abashade 45 years baze bafe engayazi inhliziyo yendoda kodwa i-private part uyayazi asafe kodwa waqhuma ubaba waqhuma indoda angithi ngithe ngikhuluma ngithi ngiyacela mangi-introducer ngiyacela mangi-introducer amadoda angilethela engilethela awazi ukuthi ngizothini ngizoqhubeka next week lalelake ndidele ndiyona ukuthi ogogo bethu this is a gogo mkhulu principal ngiyakhululeka ngikhuluma noma yini ogogo bethu bebebaphile 110 years endulo behleli nomkhulu this is what they did yeka lento yemfundo ungadakwa imfundo nenkolo oh kubethi bebenza izinto ezintu kuze bawine umkhulu bebenza nje ngizocela mpele ngino 6 minutes ngiqede ngizofuna uyiqale ekuqaleni uhlupheka le audience kube yitestimony protection kuba sihleli ngikulandele lokho mina ufuna uqale ibe testimony uhlupheka detail kuze basizakale nabantu okay lalelake ogogo bebeza la ugogo ubezazi inkomo ekamkhulu singake simanyeni neyimbuzi ezazi singake neyinkukhu uma ugogo esefuna i-attention kamkhulu ubethi khazela cela ukuxoxela hayi indoda ayikhulumetheke funa indoda ngazo isebenze ukuze ibe romantic indoda yimbi nje kushe emsukweni madoda amabili mina nekhadi elikhulu nje iyebe lesipheleni kwakhe iwest and me madoda amabi madoda umuntu athi indoda yinhle hayi funa ukhenotha aboni kahle emehlweni indoda yimbi nje leyo nto sizayinceki okay lalela ubethu ugogo hawu khansela afuna kuxoxela akithi umkhulu into ebhizi cabanga inkomo cabanga umoba cabanga amasimu amadumbe bhatata imbuzi athoza kuxoxele uyazi ukuthi ujamludi inkomo leyo black and white isizele athi umkhulu hayi naleya le ematshehathe yamaqabaqaba alimane yona yasidida yashama khona amabili athi ningayishona hayi imbuzi ngenkathi ekhuluma kanjalo ujijela isandla ujijela isandla ugogo kumkhulu umqale ngesibaya ngoba inhliziyo omkhulu esesibayeni sasemsebenzini ayikwazi ukuxoxa nawe nomsebenzi mangibona amadoda abethitha akhuluma yonke into leyo. Nina nikwazi ukubhala ilisti yento engekho endlini. Ingane ikhokhelwe, ibhodi ikhokhelwe, lapha entombi uxoxa inhliziyo yakhe sithandazana. Eyibhekwa mani, akikho right. Yazi ni nikanti ndoda yazi? Abundoda ningani, sizokhuluma iqiniso. Ya mazi ubaba wakho mkhulu, umalume. Ngoba sihlele ma-respect kwayingane zabafana sikhuliswa kanjani. Mina umfana wami ithi uthando ambamba kethe yodwa amhlali noma kwakhe thando kodwa-ke imini ngabarongi kakhulu ngadla bani ngane yabantu ngaba-provide ngingenzi luthi ngane yabantu i-right ngayishintsha kanti ingelosi yaba yidemoni yashintshwa yimina phela uma ungangibika umuthi kokuyibuyisa sengizame ngaqeda mani ukuthi ibuyise phela uma siphuma nasihlangane nawe angifuna ukukhulumela into ezongibisela ngengqondo ngoba sengizamile anto noholo umoya mina ngiqinisile okay wait ngiyafuni le nto enyamakhona ngibuyise uyabona ngakangisengizame ngaqeda yinto ekhipha abantu esontweni le mfundisa athi he uyibuyise ngithi ubuya sengizame kanjani but mina ubaba what stock nanga provide akawazi kiss one romantic namhlanje usho lona kodwa ngifuna ukumkhuluma lapha phambi kwabantu yena uyelazi icala letha kimi mina ngikhuluma umbhede engawenza sengibona kanje ukuba ngangimitha amadoda kanje la kwenziwa mitha la ngabikwa mikhona kubuhlungu uma ngihamba nabo banamakhosikazi lapha akubona abafana oba sibuko nje makukhulwa makukhulwa ngosimpilo khozini esanamusha nayo indoda yakhe akobheka intamo ha okay bafeza ngiqede la wozani kubo there are things engisidle kubo okay asilaleleke la these are the things bekna provide angisebenzi yasebenzi nganye abantu ikhokhela ibhola mina nekhadi elikhulu umsebenzi wami ukubhonga umathi wabuka lenje ngiyikhuluma lokhu kanjani naye ngiyithethise ekuseni ngihambiswa angiprovide angenzini angiprovide angikhokhele iy'ngane angenzi lutho ngiyayithethisa inganye abantu ekuseni ngiyayithethisa emini ngiyayihafa ngiyavame kusuka empedeni izwa ngesandla sami sesithintitha ufuna into engayiphathi kahle okay angiqedeke sizongena deep ethanjini akubafithi umqede introduce amadoda engihamba nawo enza nje ma umuntu wesifazane yezo ngicela ukuyiqeda noma ngihola umoya enza nje kubuhlungu ukuhlala nomuntu wesifazane endlini omuhle mehleka uneyifaca ama-dimples unama-hips unikahle ufithi kamnandi muhle uphuvu khona isigesi esino you know you see lalelalelale kanti abanangqondo sizokhuluma deep sizonenga sizofangshimela emarispec ngoba nisukumile into nje kufuneka ixhaso nehotela solicela yikho singabakumsinda sifuna ukuzolela kambe ukuthi maniphuma la funa siphume straight masixoxa sixoxe emnyango yabona simadistinbe emapassage nani ngoba le ndawo sifuna ukuyisebenzisa nazi ukuthi uzonto sihlangana nini naye with obhude engizobamisa la okay kubuhlungu-ke ukuhlala endlini umuntu wesifazane uneyinwele ezinde neqonde emfishane angisaphathi kanti uyakhuluma unomsindo kanti iqonda yikho kubuhlungu ukuhlala nendoda engakuthandi engakuphi lutho ngaphandle kocansi nokuthela Gizo introduce imagine, get away pools, no finance, no romantic time. These are the men testimony. There's a business scenario. Then from the for too long in jail, I mean I'm not so to be next week. Ibona Rabbit man gained a nigga cooking in Mahala against the motivation young kid. Makuya go IFA, climb 10, then from the suit. Way, Kulamanda, yay, got his kish white boy. Go, Babuma, Parama, don't I do? This is the thing in Sicily, Minitum Sicily of his eye. Yamina, what did them say? What did them say? Fisalusha. Young Kaya, Kyo, Mina Savashaban, young Caesar, and Mabisa Bok, food himself of Mabisa, Bonke, Roman Gizwindo, and I tell you to appeal to the president. ngobulambile. Ngicela ngamabomba fethi sininge sizwe lamadoda lawa umbele awuze my brother awuze ngimbele awuze ngimpethu. Imithi hayi masifuna isikhathi. Ha bajahile abantu. Yazi sifuna ngibuthi, yazi sifuna ngibuthi, yazi sifuna. Sikhangele ukuthi iingane zethu zinalapha. Kube guaranteed. Mina mangegarage kuzokufuna petrol. Mangesotweni ngifuna uNkulunkulu. Mangebhusha ngifuna inyama. Manginabangani bami siyodlala nje ngifuna umdlalo. Kodwa bangese kuwena ngifuna imali. Siyoxabana nawe the day. Imali ingasayitholi. Ngiyamfakelise kuyonyamalala njengentuthu kwagwayi. This is a member fethu and a testimony. Eyithintile impilo yami. Kodwa sonke la sengihambe nayo indawo eyiningi besegoli indawo uma sekukuyazi kugcwele imfigo libakhala abantu why ngabuyi pho kusasa izinto abazenze empilweni zabantu kodwa bayiqala kimi yabona futhi ukungena ebeyimali isebenza kodwa esecele nje uyazi ushaya imali eseceleni edlulisanayo kungashiwo ukuthi
hewe ake ndilethe abantu abazoletha o-3000
ukuba lento ayishoyo ibifuna iimali zabantu bengengene ngoba ngina something to lose angiyifuni into ezothi ngicela abantu balethe o-2000 balethe o-3000 angiyifuni ndona namfuna into esizodlala amakhadi uthi uma uyibuka uthi hawu wani lento sasingatshelwa kanje mbele ba mbele ungakaqali nje mhlawumbe uspend 5 minutes testimony labantu usukaphi yonke into cha isikhathi uma smile sifuna iingane zethu cha usuthi mina ngikushayile izandla unemali umuntu
unemali
eh nina nizobona uma sexoxa lo unemali hey imali mfafehle kanje nge 30 seconds umbhele unemali nometrick wakho ongasinhle Nemali, nale nemali. Hayi, unemali. Mina ngiyilethe into kubantu engasile. So amagenge lawa mina sengisizile my church, my life, everything. Kese isikhathi ukuthola. Ulalele. Ngiyacela uphake emulalele. Uboyibona into elalelo uzona. Khona ngikhuluma emhlabeni. Ubudomi nabo abahlabani. Mina makhanda ama u2. Ngicabanga la, makukhathala la ngicabanga ngebovu. Ungaqhuthelani nami. Njengoba sinaba fethu simotivator, mhlambe sisazoba la for 4 weeks. Laba nashijabule. Laba bazokhokhela indleko zonke. Uthi Zondo motivator bese sibona ukuthi abantu bakithi. Ikakhulu sisizana kanjani imali sisizana imqondo but ke le ndaso ikhuluma asuyizwa sonke mhlawumbe izoziwa abantu abawu 300 u-8 uzokuzwa buza kwayo umoya emnyama nemvelo ayivumi ukuthi kucebe bonke abantu ngoba kufuneka sibe ney'moto bese abanye beyiwasha Fune sibe ney'ngane abanye basigada. Basigada abanye. So manje uma ungezwanga mina ngithuki. Funeka usigadele ingane. Masiyosebenza. Lastly mbele. Nginento bhuti ungakaqali nje engifuna ingenzeki kithi. Angithandi ukuyisho. Ngicela niyivale ingcebo ngoba lento engizoyisho ngiyithandi. Bese ngidedele umbele. You take your time. Kuthiwa ikhalanti umlungu India umuntu omnyama bama phambi kwaNkulunkulu kwathiwa bezongena ngawani khaniyithandi nje lona wangena umlungu phambi kwaNkulunkulu ka bathi uNkulunkulu la bathi uNkulunkulu lo I need wealth sifuna ukutaya kwaningane zethu Wathi uNkulunkulu let it be according to your will. Njengoba babona becebile njalo njalo. Thandani phala! Hey Father, hey, we ask your God, if you can give you a kiss, just a few money, every need money. What will you shh at what? Hey Lord, we know we are very poor. That's kind of the ghost. Must pussy. Santa. Father, are you God? If you can help our children and us just to sell anything, just for something to live. Ake sport impilo, sayihlanganisa kanjani. Cela nje bakumbele ngokwethu.